la fatsi bashana batasi le leta batsega ita dula ile fatsi jwale ke bona bana re makatsa le fatsi thabatseka ke na jwale ile khala fatsi khalele re khala fatsi bana fatsi khalele re khala fatsi bana holekane ke re studio ke se se go se molekane jwale mike dena re te ile selekane ka mora mike ke se qhomane makadita ba mona wa di hlaba kere yona tsa ya thaba nane tsa ka dima a da jere ding gagase a ke re pa jwale ke re mike o tlola tlase ke tswa thaba tseka ke a tseba ra se folenge o mpitse mosheshwe ke bua sesheshwe jwale ha ke re pa bo Elizabeth a le thole bana ke tswa hole botsa ponda ka po CFM gate se baga mike sele ka tsela e potseng blaseng ke potse ka tsela e seleng haha ha o tsile tsileng o bala thaba tseka ra ba shileng ke kwala seleng le ba supi
Chaba tseka this time bana aku mameleng What's up on the time ya ke feta makuleng ka reng ke ke pote ditulong ka bona batho sneakeng ba bamba le sofeng yona eo e khoneng ka